Abedwa for One Vision GH. Sini, mema mwini ama kwa babie meda mwase. Ense menai mbia esisi ya wa yema imuwa edise muhunu na amotia. One Vision, ya jibrabu wabu wano seka siyebono. Nemre na aso semo, so mfahwene pa. Amonu jemfua midimu nchwe mu ebe somo na mesresa ote menkei. Won subscribe ya bo modena kai. Na subscribe ya mame. Nebuse ense menai ya midimu nchwe mu enamno midibe fi asye. Edye fin, fin fini mante ma hin kwa kepkos na manibwe fiwa. Eni sensu brani bi ato ama kepo sasue ya kesie binsue irafo ho ama kwako yare hoseme nwechi no mede yensem no ebe kwa etifi ato ya mantemu na manibwe fiwa nso nisa akronfoni ya posifo diye siye niya enye asem ketu amede yensem no ebe kwa north east mantem ni mu na rehoseme fiwa nso nise kuye ni bia kwako diyo birechi ame kwa wiasi ya wadene nkwa ena etraso mede yensem no ebe kwako wye mu ewo gomwa obwasi ya enosu wanfinfini mantemu wa na rehoseme fiwa banso nise dum jajume ye ni bia woye juma kwa wiasia wakoto bulem ama watu ananom ewo ensia dumidi edia hene pa amonu jemfa febusunya ensemni monche mu enye mesha yensemno ase edia fin 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 mantema hinkro kepkos nebusunya maniboye fi kepkos eba enese edefia de tre mu ya hini miboso meno neda na edika nsu brani bia eto ama gana ama kwa wiasia ebi eto kepkosu no eya desa manibo chese aswe ya kesia huduo bia nani padudu nani nase ensio betimi abwe ura hono ama nibo chese ensio bo ura ho ni titu eni kepkos abaya we sabe na chese kepkos teaching hospital ame no enam so ayari fobia na wamo eda ya we sabe ho de wamo ho ye mobo ye papa 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 wabre ya mani boni katachi eda kon eko pia mu ewo kepkos wabre onya mani ye no na chese ahumete ni sema wade ebe dan ye a madaru mame so mede eba no wo chere se uko pia mu ewo eye kepkos teaching hospital enwechi university of kepkos enwechi no kepkos Technical Air University, Cape Coast Sports Stadium, and Afei Abra. Watch us a sample term one in sure to yiri ya. Emma yawe sabia pa yare for attention ya. Na akwakoya are hosem, ne bra wanya disye bia kasa ya no, na chesa mane bo eche se. Bebia eni kwansem kwabna ne epeje japadiesi no, womu apeje japadiesi sisi sinsuo nwa kwemu, enuti ena ensuo no eto de dende sano, e bowra, eye ni titru, enya yawe sabia ho, emma ni titru ni mae da ho, womu duduana eyom ashishi omu fise. Duduana kasane te wano bika ye wamu huwa mubankum no mahu wamu nifa enu tinsyo ni bwura daini musa ano anaya besabia osa ano ema yuhu eka adishye pa ama sesea uko pia muo Cape Coast Teaching Hospital eja padia asese waho enye asem ketua machines ya hudwe nukura no enso eye bebi ano dodua na nsye ure ure mu ama kwa kwa yare hosem empa na ewa wafom nso die ensyo ni timi eiri ya ema yare fuo na ewa se anese fuo yu amu efri wo eko pe bebi mo mu jina mo mu honwo ansa na wamo sign atwa aya yhweso na manebo echese ukwa eye Cape Coast Teaching Hospital wa senya na ahomete no sapepepe e na Cape Coast Technical University enwe chino kepko suya ponu muso ena eye kepko safambe binso no sapepepe ene wanso e kwa kwa ya ahumetise mase siya no asye ya wamo eno mo extra sanse mi eso no wama kasade kokobonse magma gana disye timemufo nina se yema ye nina wana se siya no sana ensuye no honsem aye no sana sacha ya hodo abano o kwa bonti anwe sa wodo nyoma ebe tuye ti abusu ya siya no ensuye yira ama eho kepko stitching hospital ensuye timi ya bawura ho ama peshi se guho na chese uti ama ne bona ahometi pa meto ayensam no eso ewo etifi atoye mantamu na busu ama ne ba efi etifi atoye mantamu eya wa ene we cha okwa no so eba ene se eya edafia de yanso ahini mi bosom ya yesi mi ne da na edikan aposifo ni akronfo amiensa edi kosi ani amekowi ase ama ne bo chere se aposifo tuo ibi aka akronfo no nenso no ni nyinamu na aposifo ensa entimi ankomo Opanyina wano, ena ekasa edema etifi ato ya mantema posifo Chief Inspector Gideon. Ohine buaten wano ena di nchemiye bonse mchwefo ena wachire se. Ahini mebo somia yesi mini da na edikain. Eya dese enyumine muho, nondu muho, eko duba kumu wano. Ena cheso chesa posifo enyama nebone se. Uko pie mu ewa wichaw, eko anesu ana chese wa west mensini mwa. Wamo ati se, nipa miensebi etite ure muho mayo krado se. Akwentufu ɛne adwadifo ɔmba bɛfa kwan no so no wɔmba gye ɔmo nneɛma na ɛno ɛna posi kasama fo ɛkyɛ sɛ wɔbrɛ ɔmo ɛnya amane bɔ no ɛnɛ ɛtifi atɔyɛ mantam mu ahenkuro no aposifoɔ pɛni acp peter ndekuri wɔ anasokora a ɛne neɛ wɔbɔ ɔmɔden ɛnɛ special weapons and tactics unit no na kyɛsɛ soa team no wɔ tb sɛ wɔmo nkwankwahwɛ sɛ sɛne amane bɔ no teɛ na ɛsaa pɛpɛpɛ na ɛne amane bɔ ɛkyɛ sɛ wɔbrɛ a adehyeɛ mmiɛnsa ɔsusu sɛ akorɔmfoɔ no wɔ ɔmo ɛte sɛ policifoɔ ba no na neɛ wɔmo mmomu hyɛ aseɛ ɛde etuo ɛsan aposifoɔ na ɛno na ɛnam so a aposifoɔ nso retɛne ɛyɛ fire ɛno ɛna nam so a wɔsusu sɛ etuo yi bi ɛka akorɔmfoɔ no nanso ne nyinaa mu no wɔmo ɛde mogyahye ɛde awura nwura mu ɛno ti no aposifoɔ ɛwɔ ɛtifi ato ɛma ntɛm mu de adeserɛ ato ankorankora ɛno akyi no adunsifoɔ ayaresabea nketewa ne akɛseɛ sɛ wowɔ hɔ na wɔbi ɛde kuro bi anaa epira bi ba na wohwɛ kuro no din anaa pira no na wo ne sɛ ɛyɛ tuo abobɔ a wɔmmɔden sɛ wɔyɛyi ɔmo asutire sɛ ne ɛbɛyɛ a wɔmo ɛbɛsi so na ɛno ɛna posi kasamafoɔ kyerɛ sɛ wɔberɛ a akorɔmfoɔ yi adwaneyɛ no wɔmo agya wɔmo nneɛma dodoɔ no awɔ akyire wɔmo agya ak-47 etuo yi wɔmo gyaa baako wɔ akyire ɛno akyi no single barrel gun yi bi short one ɛtutia bi wɔmo gyaa ebi ɛwɔ akyire etuo abobɔ mmaako 39 wɔmo gyaeɛ ɛwɔ akyire motorbikes mmienu ɛno no absonic motorbikes yi bi a ɛno registration number ɛyɛ m-21-nr-5052 ɛne m-21-nr-9505 wɔmo agyaa ɛwɔ akyire ɛno akyi nso no master keys wɔmo didi bɔne no wɔmo agyaa bi ɛwɔ akyire moto no nso keys wɔmo gyaa wɔ akyire techno mobile phone baako ɛno akyi nso no techno ɛyɛ spark 5 yi bi ɛna afei no wɔmo baage ɛne nneɛma ahodoɔ bi ɛna ɔmo gyaa no akyi asese ano wɔmo atumi aboaboa saa nneɛma no nyinaa no a wɔmo ahyɛ ɔmo hwehwɛ mu ase nti ɛno nso ne amane ba a efi ɛtifi atɔ ɛma ntɛm ɛba yɛbɛbɔ aposifoɔ aba so paa asese ano ghana police service ɛkame ɛsɛ home ɛbɛm anidasoɔ bɛm ɛnka ne yɛmu dodoɔ no a wɔ hɔ a yɛbɛ mu bu ya ne sa nanso adeɛ kye adeɛ san wotie amane ba ɛba abɔnten a na kyɛ sɛ ɛsi ano keka bi aba yɛbɛsɛ atwa adi ampɔ no sɛ wɔbɛbɔ aposifoɔ yi ho ban ɛde ama yɛ sɛnea ɛbɛyɛ wɔbɛtumi agye ama ghana ɛde afi awudifo yi nsɛm metoa yɛ nsɛm no ɛso ɛwɔ north east mantam no mu na abusua amane ba efi akura bi a yɛfɛ no pentɔn ɛba ɛne sɛ okuani bi a wonya efie aduasa num 35 years wakodi obi yirechi ama mne mokasei owura matthew na misom amane bɔche sɛ wato ananom ɛwɔ ɛnsɛ do na rehusemi enchemu no openya wɔde nchemu ɛto nsɛmtwɛfo anim ɛyɛ acting pro ɛde ɛma north east mantam na posifo na kyɛ sɛ openyina yɛyi no sɛ wɔnkasa ɛmfama ɛyɛ aposifo adwumaku a ɛwɔ north east mantam no mu asp robert anabik wɔno ɛna wɔde nchemu ɛto dwa na wɔkyɛ sɛ ahini mebo so me no ne da ne dika na kyɛ sɛ ɛda fie da ya ɛne no no a policefo a wɔmo ɛwɔ pumburugu mansi no wɔmo ɛnya a ɛyɛ kɔɔ paa ɛde fi asami memba wɔwɔ giliki abatoɔ mpasua no so nomonyafoɔ la gyatoate ɛnkyɛn sɛ awudisɛm asi na no ɛna posi kasɛm afei kyɛ sɛ wɔbrɛ ɔmo kɔpiem wɔ hɔ no na kyɛ sɛ owura matthew yi ɛyɛ adeɛ sɛ wabuto a etuo afa n'afono mu ama ɛyɛ n'aso nifa ne kora deɛ ate atɔ ne sa na no ɛna posi panyi kyɛ sɛ wɔbrɛ ɔmo ɛhwɛ bɔde ne din no na kyɛ sɛ etuo aboba nyinaa egugu hɔ a wɔsusu sɛ ɛyɛ etuo ɛna ɛka no na no ɛna assembly member yi ɛnkyɛn mu a wɔde ma aposifoɔ no ɛkyɛ sɛ owura matthew ɛmɛ kakra ni ɛna owura bi ɛfɛ no ɛyɛ kambi yenu wodi ne yirechi na na mane bɔche sɛ de biara da matu ɛne kampi wɔ mo hyia ɛyɛ ntɔkwa kampi kasa a wɔ sɛ wo meku sɛ wodi me yirechi no meku sɛ wanya me yirechi di a meku nti meku no no wosusu sɛ ɛyɛ da fie da ya ne nsɛm a wɔka bebrebe no wɔ ma no ɛda adi a de asama na da adi ye pefe ɛkyɛ sɛ ɔra kampi wɔ na adi a woni sɛ sɛ ano wɔ mo ɛhu na kura na se sɛ wotu yɛ sɛ wɔ memyɛ sɛ wɔ yiraye ɛfie da fie da sa wudi sɛm si yɛ no wɔ mu ɛhu na no na de hyɛ bi ɛkyɛ sɛ saa yɛ fiada no ansa na rɛ hosɛm bi besi no wɔ mu ɛhu abrantie no ɛwɔ matthew ne mpata mu anu to osusu sɛ wɔ kɔkɔ tɛ ne brɛ wo ɛna wotimi ɛbɔ ɛyɛ na funu mu atu a ɛde kɔ pie mu ɛwɔ na sum a wɔ de ato na nanom ɛwɔ ɛnsɛ do mprempre no amane bɔ kyɛ sɛ matthew ɛyɛ adɛ sɛ wɔ yɛ ɛyɛ mozlamini ɛnu to wɔ mu hwɛ ne mu kwan sɛ ɛni na wɔtwekra wɔn bɛgye mu no ɛde ama abusua na afei no aposifoɔ mu aso mu hwehwe mu ase Dr. Abdul Rauf wono ene ye eye dokuta ye di asem na hye ne se si ano wono e kire se eye penetrating gunshot wound eno ena ekun eye kuani Matthew na chese omo FS ena primary eye investigation no ena Dr. Dia tujwa na su ni nyina mu no apostle chese omo ebe ye autopsy enu ni mi a se ne be ombetimi age mu no e de amabusua na fei omo timi akata omo de hye no echi ntia busua eno ene amane ba efi north east mantem no eba 35 years kodi obi rechi ama wono so wanya akoma se bi obanti ukwa kwadam obanti wakun nua aumete nanso no obi ka ye something as a career man inti something didi has killed a man ama no nam so another man is in trouble eno eche se ema se bi obi ka ye wo tumi inti ye hwe ho su ya ya de se ye betimi ama mpuntuo papa aba oman yi mu mede yansem no ekowie mu ewo gomwa obase eno wo mfimfini mantem mu nabusua arawu sema efi gomwa Boise a damn dairy a katabaya and say a dum jajuma nibia ni dindi assistant station officer Joseph Edu Amane Boche se wa kwa akwa kwa ji ni pamien sa wamo atua bula mume kwa wia se ni pamien sa nu mama wa kwa kwa ji wa mono wamo tinkwem ama dum jajuma ni wanu mumwa fahon atua na nanom ewo ensiedo na amane boinchi mwina and se adishi emien se bi mema a wamo eye bula mwa juma ewo gumwa boise wa ena cheso binim de ba ya adishi emien se Patrick Otu Abulanim na ne nam so adehye bi omo mpatam ntiatiamu wo mo efre dum ja adwuma eku number se monka mo hombre o monka mo hombra na ne nam so a aguna so aduro dum ja adwuma efo wo mo eyi adwuma efo bi so monkonko hwede asi na na mane bo eche sei dum ja adwuma ni owura Joseph Edu wa firi mu no na wo kan wo mo ampenfo yi ye se wo monkonko hwede asi na nu na mane bo eche se wo bra wo moko du abula ne ho no eja na adwuma nti wo ye de wo so ye bi ase na be obaje akra no emiensa enkwa na na mane bache so binim de ba ya wonu momu efa ho ekokoto abule nu ni pamro ye yi no ene aguna so aduro aban ya besabia na so awe huseme wasem ni mu ene se wabra ye di no aduro ye no amane boche se watu anananom ewo ensiedo wabra ya mane boni okatachie dako ekopie mu ewo bia ya awe husemi esi ye no adehye bi edinche mu etudwa enu achi so no kropon krachi penyo won monyamfo benjamin kojotu enso ekasa ye ede ya konsem ema ebusua no enu achi no Ghana Fire Service na sese dumje dumje eku a ewo ama Ghana hanyina so no onmonyafo Benjamin kojo otu enso ede ya konsem ema dumje eku yenko na yenkonkotie eye adehye bi nchemu a wo mo ede tujo bi kan wo mo ena no mani ko twa wisia etua ehosemi enu ti wo mumomu ene betimi akire mu yenti yenko tie emra ne titiru so ene eye wo ba kunani kwan a ofa so eji asem no
I'm going to go to the hospital. May I stress so there, meaning you do so now, Miss Ray. One hour or wells, my dear honey, say, in case there are bad there, all the waiting man, I won't seek proper assistance from professionals. Neither a branch via Utum, who say I'm Remy via is qualified enough to do that. And see, my mingle do not minister. It's good, sir, being a damn insuni be one if you not. It saves a lot. Namum, so bad there, seem to be Bahona, say, in here, mwa, umma, as I'm in the our mental health department. Ah, when ye artisans are highly skilled and trained, I will to mubwa more than me, you money in our. And see, about the man, umma, in seek assistance from the assembly. If you are making a good enough, once again, I wish a Bussiano Yako Nafi Yinara and Chichen. Thank you.
Okay, Chief, we'll do.
Yabusia Phoebe Moore sign a fee 2021, dear, and some dear, or Juma won't tear see it. It's in our Hosema, a damn in day, see, yeah, El Wogumwa, or Boise, and no, naturally say, I this year in Chiremu, and let you know, Cropon catch a penny or no so hot, in Chiremu, and I acquire a quartier, yeah, no, Nadia, or Matei, or Balkunani, and our tear conyamwa, or chess, or woo. Waya den utie kasa yeni musuwa na achesu ma wakwala ketuwa. Wane ba. Ya besire dumje juma yukuo numpe nifo. Encho meni na wamo enswe busunye yi asine. Sene beye ni dasuwa eni wwa na efri wano. Eni dasuwa besa abba. Meti ya mfide yuso na mama assistant station officer Joseph Edu. E busunye ni na ya kwa obwe kune niya. Otu na niya ento obye ni mno nyankopon encheche ni re na eba ketuwa. E wwa wamo ente mno nyankopon ensha kwa lano enfa ema yei. Si abone si midi e dia hwene pa amonu jemfa meda se se unyada jeti eme.